I'm gonna go to the hospital. ai rashin saluwa cike ina gurba fanna kasine